Isibongo zokhos FM olimaphiko phi. Isiphaphanyone shama phiko phezwe kweGoldnetheku. Inyone endizele emafini kumkhathi waJama zonke izizwe zakhothama. Ukhozo njengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile ihlewula ngezulu kaKE Masinga phansi intabeni zaseBhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashala zeligida amatshitshi namajongosi. Lagida Lady D, lagida oDithi Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesikhwili. Ngisho izingwetho ogcabala embadadu manyathela noKansas City Mthunu fana umuhle nabonke abafana abakhona emhlabeni. Ndizanyone emaphikophiko, ndizanyone yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakhupha imbongikazi.
When uyaziwe emkhulele wethu, when uyasunqoba kanjani?
When uyaziwe emkhulele wethu, when uyasunqoba kanjani?
When
uyaziwe emkhulele wethu,
when uyaziwe,
when uyasunqoba kanjani?
When
uyaziwe emkhulele wethu,
when uyaziwe,
when uyasunqoba kanjani?
When
uyaziwe emkhulele wethu,
when uyaziwe,
when uyasunqoba kanjani?
When uyaziwe,
when uyaziwe,
when uyaziwe,
when uyaziwe,
when uyaziwe,
when uyaziwe, sonqoba kanjani?
When uyaziwe,
when uyaziwe,
when uyaziwe,
when uyaziwe,
when uyaziwe,
when uyaziwe, sonqoba kanjani?
Uthina
sas, thina sas,
thina sas,
thina sas,
kodwa when uyaziwe,
when uyaziwe, sonqoba kanjani?
Uthina sas,
thina sas,
thina sas,
thina sas,
kodwa when uyaziwe,
when uyaziwe, sonqoba kanjani?
When uyaziwe,
when uyaziwe, emkhulule wethu,
when uyaziwe,
when uyaziwe, sonqoba kanjani?
When uyaziwe,
when uyaziwe, emkhulule wethu,
when uyaziwe,
when uyaziwe, sonqoba kanjani?
Sonqoba,
when uyaziwe, emkhulule
wethu,
when we are so much
as so much,
when we are so much as so much,
when
we are so much as so much,
when
we are so much
as when we
are so much as
when we are
so much as when we are so much
as
when we are so much as when we are so much as when we are so when we are so much as
when we
are so much as
when we
are so much as
when we are
swim kululewe
when we
are so ngoba kanjani
when we
are swim kululewe
when we
are so ngoba kanjani
when we are
swim kululewe
when we
are so ngoba kanjani
when we are
swim kululewe
when we
are so ngoba kanjani
when we
are swim kululewe
when we are
so ngoba kanjani
when we are
swim kululewe
when we are
so ngoba kanjani
when we are
swim
when we are
so much,
when we are
so much,
when we are
swim kululewe,
when we are
so much,
when we
are
when we
are
when we are
when we are so much,
when we
are
when we are
when we are
when we are
when we are so much,
when we are
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 when we are so ngoba
when we are
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 when we are so ngoba
when we are
swim kululewe
when we are
when we are so ngoba
when we are
swim kululewe when we are so ngoba
when we
are swim kululewe when we are so ngoba
what you mean cabango yami
swim kululewe
you mean cabango
yami when we are so ngoba
what in is the last
when we are swim kululewe when we are so ngoba kanjani
when we are
when we
are when we are
when we are
when we are
so ngoba kanjani
when we are
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 when we are so ngoba kanjani
amen
amen hallelujah amen
hallelujah. In 1985 Ladysmith Black Mambazo met with a gentleman and his name is Paul Simon. Together we wrote a song, Homeless. Homeless is a song of awareness that people are suffering. They sleep in the cliffs, they sleep in the shelters, they have no homes. Poverty is still all around the world. We should take care of one another. We are homeless. Emaweni we baba
silale maweni
we baba
silale maweni
we baba
silale maweni we baba silale maweni
we
baba silale maweni
we baba
silale mawe
baba
silale mawe
we baba
silale mawe we baba silale mawe
mama
we baba silale mawe homeless homeless moonlight sleeping on the midnight lake.
And we are
homeless.
We are
homeless. Moonlight sleeping on the midnight lake.
And we are
homeless.
We are
homeless. Moonlight sleeping on the midnight lake. Homeless,
homeless,
homeless, moonlight sleeping on the midnight lake.
Strong wind, strong wind, destroy our homes, many dead tonight it could be.
Homeless,
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 boom, boom.
Moonlight sleeping on the midnight lake. Homeless,
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 boom, boom.
Moonlight sleeping on the midnight lake. We homeless, we homeless, we moonlight sleeping on the midnight lake.
Somebody sing. Somebody sing.
Hello, hello, hello.
Somebody sing. Somebody cry.
Why, why, why?
Somebody sing. Somebody sing.
Hello, hello, hello.
Somebody sing. Somebody cry.
Why, why, why?
Somebody sing.
Hito mango. Hito mango. Hito mango. Hito mango.
Somebody sing. Somebody sing.
Hello, hello, hello.
Somebody say. Somebody cry.
Why, why, why?
Somebody sing. Somebody sing.
Hello, hello, hello.
Somebody say. Somebody cry.
Why, why, why?
Kulumani.
Kuluman. Kulumani siswe.
Singenze njani.
Bayajabula basithanda.
The next song is an advice to young ladies not to do bad things while they are still young. And their parents love the song and they call us in many praising names. Some call us Deep and Choir, others call us Abaqulusi. But we are Black Mambazo. Whenever we're singing away from home, they say, here are the guys who make us homesick.
Hanibos, Pertinas, and Seas.
Oh, Galila.
Hanibos, Pertinas, Hanibos, Pertinas, Hanibos,
Pertinas,
Hanibos, Pertinas, Abanye bathi thina bethi singamadebe Abanye bathi thina singabaqulusi Abanye bathi thina bethi singamambazwa
Abanye
bathi thina singabaqulusi
Noma ngabe umqulusi noma ngabe ubani wobhasobha ma uhambe emgwaqeni ungayithele enkunzini uthi wobhasobha uyithele enkunzini Qugalela
Ethanos bhasobha
Whoa!
Hit and go, Spasso!
nishiela nuna machemba.
Siyabingelela ke ekhaya la ukhona ubukele kamnandi uKhoza FM TV utshathelo kanye noSel Beyonce ukuphela 3 to 6 Monday to Friday woza nabangani bakho
iyodwa kuphela into esicelayo kuwena ukuthi uze nabangani bakho njalo ngumsombuluki kya kulehlanu phakathi kwawo u3 to 6 coming to a fast paced world la khona sikubeka at the edge of your seat sikunike edutainment infotainment kumnandi ngendlela esimangaliso we driving you home Monday to Friday
sikthandan
sanibonani igama lami uSiyamhlongo
Sanbonani igama lami ngoneliswa cele
njoba nisibonake siphakathi komhlane nembeleko labantu esihleli ezinhlangothini zabo noma ungaya kuphi emhlabeni wonke jikelele bese uzama ukusichukuluza ngikunikeza isiqiniseko sokuthi kuzokonakalela ngenxa yokuthi bayahlonishwa futhi abantu kakhulukazi kwamanye amazwe bengenza noma yini ukukhombisa ukuthi bayayithanda I Lady Smith Black Mambazo
lalela umkhaba mlaba Lady Smith me same WhatsApp group
kahle wena Bengayazi leyo ndaba njoba sishoke sebeyiwinele indondo ezinhlanu zama Grammy okuyindondo u Black Coffee asanda kuyiwina okukhombisa ukuthi usuku sekwelinye ke izinga le greatness emhlabeni mawumculi usiyiwinela leyo ndondo amamelikana advance ukuthi you're from South Africa you know Nelson Mandela and Lady Smith Black Mambazo
always
bayishaka lolunye masebe phelele bona kodwa sihleni nabahlanu la sihlene Lady Smith Black Mambazo sanibonani angiqale ngalana ngethule laba abangakumina ubhuti Thulani Shabalala uThami Shabalala kanye nomfana Dlamini
ngiyasaba ngisho ukusha amagama ngoba obaba laba kimi
kunjani kunjani
kodwa ke ubaba uAlbert Mazibuko and then ngapha ubaba uAbednego Mazibuko
sanibonani
yebo sobo
angiqale ngawe Nzima Albert nawe Nzima Abednego i-career ye-brand iLady Smith Black Mambazo isibe khona iminyaka emingakanani
sesingaphezulu kweminyaka engamashumi ayisithupha
ngaphezu ka 60
yes it's over 60 years
wow ngoba uyayikhumbula ncamashi ngoba ngishiso ukuthi ngiyazi umsakazi uKhosi FM luthi 62 kulonyaka kungenzeka nje kuqondane ukuthi singamawele
impela nje siqondene ngempela nje ngoba vele nathi sithi 62 ngoba iLady Smith Black Mambazo ubabushabalala uprofessor uBJ wayiqamba ngo 1960
okay
wayefike la eThekwini ngalowo nyaka esuka eMnambithi Mnambithi ke wasuka ngo 1959 waze wafika ngo 1960
ngiyabona wow 1959
kagaphusha ishukuphushwa
mhlambe asize kuleyo ngenxa yokuthi ayiminingi iminyaka nicula niyiqembu engasekho enhlobo emhlabeni ngiyazi ukuthi bese nikujwayele ukucula esehlele ekhaya evakasha nje lapha nalapha kuleyo naleyo mcimbi kodwa maniyayinihambile mhlambe bakhona mhlambe kakhulukazi phesheya kwelwandle abathi manicula balindele ukuthi uzoqhamuka mhlambe
ngicabanga ukuthi uShabalala lesikhathi ededa waqala wa introducer i group kahle ehamba evalelisa nama fans ukuthi cha yena usezothatha umhlala phansi nabo abafana wasicelela isibusiso ukuthi impela ayi abaqhubeke uyasinika isibusiso ukuthi siqhubeke nabantu ke bayajabula bayabona ukuthi le nqolo iyaqhubeka ngeke izife
sasinja nje stage sense sokuqala nga nicula phambi kwabantu abaningi ngale nje kokucula ninodwana ukumukeleke ebantwini
ukucula kubantu engekho ubaba siqala nqa ukucula ngaphandle kwababa ngoba phela isikhathi esiningi bekuthi ngokukhula kweminyaka bese eqalile ukuthi mangabe ezocula ashaya amacula amabili adedela abafana bakhe ashaya icula lodwa adedela abafana kodwa bekuhlezi kukhona lokuthini ukuthi ukhona kola ngamhla engekho ke impela ey kwabanzima kakhulu ngoba kwasala kona lokho phela ukuthi wasiguqisa phansi wasithandazela wasibeka izandla ekhanda so sabana lelo themba lokuthi ukhona ngokomoya kodwa yena kwaba nezizungu kakhulu engekho into emnandi ke abalandeli babevele sebebona ukuthi usekhulile bathi mabebona engekho bakumukela futhi lokho kodwa basho futhi bathi bayamkhumbula
Msheng Buthami ngibone into la engicabanga ukuthi kungadinga ukuthi abantu abaningi kakhulukazi abamaciko abasangena kulomkhakha noma basafisa ukuhlala kuona bayazi benine call time yokufika nafika cishe 45 minutes noma i-hour ngaphambi kwaleyo call time ngesikhathi kwenziwe i-sound check nize nonke naphelela na co-operator nabantu bakwi production ngendlela bekade benicela ngayo ukuthi akusizwane mase kuthiwa sekuyaqalwa futhi nicule sengazi ukuthi nicula eWembley Stadium egcwele phama ngabuka futhi indlela unyawo liphakama ngayo ne-step esishaya ngayo ukuthi asirojwa ngenxa yokuthi ayisize lawo cousin ne-audience incane le ethic lama values eqembu asukaphi kungenzeka yini ukuthi iwona la anifikisa la enhlonishwa khona ngendlela enhlonishwa ngayo
ha kunjalo nje manje ama values nama ethics siwafundiswa uyena ubaba Shabalala wasitshela ukuthi ene kubalekile ukuthi umuntu azihloniphe ahloniphe umsebenzi ahloniphe isikhathi yabona nje mawusacabanga ngendaba yokufika early endaweni ngikhumbula ene sinabafuthu siqala ukujoyina ngo 1993 wayesivusa ngo 4 lapho isikhathi sokuhamba mhlambe u 8
yo
akufonele endlini lokhala ucinga uphaphama ugqoma ukuthi hayibo kwenzekani manje uthi mawuthi uJesu wathi mfana sovukile mawuthi uyasibheka isikhathi hawu uma kusewufu nje ubaba usengivusa kanti ngaleyo ndlela wayekufaka ekufaka emthanjeni yethu ukuthi ene umsebenzi uyahlonishwa
uyahlonishwa
kuyavukwa enye into futhi yasifaka kuyona yasifundisa yona kakhulu njengeqembu inhlonipho ukuhlonipha abantu ukuthi abantu fanele we must always respect people umsebenzi kube uwona phezulu wena ube lapha phansi ngaso sonke isikhathi ungaphakameli umsebenzi uphakamela abantu ngoba lokho kuzokudalela inkinga ekhambeni kosikhathi
ungaphakameli umsebenzi uphakamela amantu sihleli ne Lady Smith Black Mambazo 62 years yomsakazo Khosi FM 62 years we Lady Smith Black Mambazo ake sikukhombisa okunye okwenzakalayo njengoba sikhupha iminyaka yo 62 siwumsakazo Khosi
Sibuyile ngempela sithi hashtag jabulujule kukhoze FM. Ngihamba nalo ithimba lami. Nangu nosihle, nangu nox. Kanjalo futhi nangu dabs. Sibuyile sithi ke jabulujule. Wemajukujuku, wemashilazi. Kanjalo futhi emahostela. Siyoze siyothi nje phakathi impela insizwa. Singena phakathi kunina. Kanjalo nomkhuleko ngesushiye ngaphandle. Ebesininika lona, besiniphuzisa kona. Kuyitiye elishisayo kumnandi kunjena. Sizoninika futhi. Sizonika ulwazi oluhlukahlukene. Ngoba sibuyile thina sister. With voices siphelele no dabs sihamba kanje sithi hashtag jabulu jule
siphinde sikwamukele ukhoze FM TV sihleli nezinja ze game abantu abakade bayiqala lento Lady Smith Black Mambazo is in the house and namhlanje kade ngibuka njena butwamva na you look quite young and we are joining iqembu labantu who have been already successful for isikhathi eside angiqalelana do you remember ukuthi wa join nanini naleyo process yok adjust ungena kwi group already abantu sebejimile sebe izigora zale game
yeah kona kwaba into eyangishayisa novalo kakhulu ukujoina i Lady Smith Black Mambazo kodwa futhi with the Black Mambazo bengi close kakhulu nayo because bengicula I mean bengisonta esonteni lakhe life founder ye group ubaba Joseph Shabalala so ngikhulele khona ngaphansi kwa lesonto abantu bengibabukela eduze kodwa nginayo lo respect nokubasaba ukuthi hey labantu baya travel
sase ngibuza nje wawungaka usababukela eduze ungakaqali ukucula
like ukuvula kwamamehlo
yeah
bebeseduze kakhulu yeah because I even used to play with my grandchildren akhoba Joseph Shabalala
so ukhulele kuyona
so makhelwana so even imambazo into engangiyithanda while I was young which I wish all of my artists can do imambazo it allows everyone during our rehearsals to be there
wow
yeah, so kumina it wasn't much of a challenge ukuthi ngibe part ye group even though phela uma se uyinto usukhona e stage sekufanele uparticipate uyenze le yonto it becomes a little difficult because suyayenza phela kusafana nokuyibuka
yeah nonyawo shothi walifunda namfundisa baba Albert engakangena kusama rehearsals mhlamba ngisale sengibuza ngoba ama acrobatics enu baba Albert
kujinyiwe
ngempela ikhona likhona usuke evikini la khona kuba ukuthi ngempela okay kyajinywa i gym nje yom zimba noma ama aerobics noma kushaya i typo nenza njani ukuthi nihlale nigcina izinga le fitness ngalendlela elilona ngoba luphakama manje lolunyawo uyalibona futhi selehlile
ake ngibuyele eqaleni nje ukuthi ngesikhathi siqala nje impela eli kuma my late 60s. This is Karuba serious. Ngikhumbula ukuthi sasithi masicula khona ingoma ethi amabutho sithi wawukhona wawukhona kwaZulu. Kunomgwaqo lapha na okuthiwa u 38 Avenue. Sasuka le la sasi esasihlala khona kunendawo okuthiwa ikwamncabe siyenzansi apart mthambe half a kilometer leyandawo leyana. So hamba sijima kanje sicula athi ubabushabalala afuneka ukwazi ukuthi uthi ucula ubamba umoya. Khona uzothi uma ushaya istephu uthi uma ucula kungezwakala ukuthi uyagefuzela. Ayike emva kwaloko-ke esesikwenza-ke manje-ke nje okuyikona okumgomo ngaphambi kokuba nje kuyoculwa kunejimu yakhona eyenziwayo.
Oh.
Akuyona ijimu elikhulu kakhulu kodwa ukulula nje umzimba owayethi ubabushabalala kufuneka umzimba bese uvele nje usuyakhahlela uyaxhuma wenzani qala ufuthumeze kuqala.
Ngiyabona.
Bese-ke kuba-ke ayike amajimu-ke abafana bayijimela la bejimela khona. Thina-ke sesibadala sivele sidlule nje ngasejimini sengiyefithi.
But Thulani yazi indaba yestephu. Ngoba lolu hlobo lomculo vele ludume ngasi step ludume ngemfaniselwano ludume nje ngokumesha uyabona obugcokama uyayibona leyo nto nenza njani ke siphile ekhathini la khona kunama stylist kunama choreographer nikwenza nina ngaphakathi nicabangele niqhamukele ne step ngoba siyasibona lezi step abanye ba sebeyayisebenzisa ngaphandle sekuze kwaduma le trend niyithatha phi ni maintaina kanjani ukuthi ihlezi isemgangathweni futhi
iitepho kusho ukuthi isikhathi esiningi sivamise ukuthi sihambisane neculo ngoba thina bantu base-Afrika umculo wethu sokungaphelele uma ngabe singadansanga
kunjalo
kodwa uma ukhuluma ngenkomo noma ukhuluma ngani iitepho zakhona siyayihlanganisa thina sonke siyigruphu ikakhulukazi ubaba wasifundisa kanjalo kodwa isitepho isikhathi esiningi sihambisana sisukela kwi-traditional dance kungaba yiZulu ngoba iyona iyona dance yethu eyifoundation but namanye ama dance siyawenza ngeke ukhole ukuthi sayishaya ne ballroom ukuthi ngeke uyibone kodwa sayishaya sayifundiswa uyena mfuthu lo sihlanganise nani sihlanganise nezulu khona nje iculo lethi elithi uthalaza njalo bapho baba noma hayi lapho kusihamba ngayo tap dance ukuthi ngeke ubone
ayibo
uthalaza njalo bapho baba
ngithe tap dance bafuni ini I wants the bafika between the he wants
It's
wow. Yazi Bab Apet Niko ngizobuza wena lo mbuzo. Ngibonile ngesikhathi inculo ukuthi akusiyena umuntu oyedwa oqala amaculo. Nikhetha kanjani mhlambe umuntu ucula iculo alibhala phansi khetha kanjani ukuthi ayi namhlanje socula iculo likasibanibani usibanibani nosibanibani noma ngiyakwazi ukuyifikela ngithi ey bafowethu kunecule engilibhale phansi asilipractice and siliqophe sibone ukuthi lifika phi
nombani uyayafika neculo lelo elifike kuyena bese siyalipractice kuyenzeka-ke namaculo amadala nje umshengo engasekho nje lo olukhethayo ukuthi hayi mina ngizocula leli culo bese sinike isikhathi ukuthi sipractize naye azajwayele kulelo culo kanti futhi ngendlela esesipractiza ngayo nombani kulaba abaqala phambili angashaya noma elinye iculo angajwayele ukushaya kodwa ngoba uyalazi siyalicula nje akusafani nakuqala lapho kwakuba ushabalala kuphela oqala iculo amaculo manje sekuvulelekile bonke abafana bakamshengi bonke baya participate eculweni mhlawumbe uthole ukuthi icule lodwa likhompozwe abantu abaningi balihlanganyela bese lelo culo lelo-ke hhayi sibani bani yena ozolicula bese kuba lula-ke ngaleyo ndlela
inhlonipho eniyimukelayo ngizoqhubeka nawe nzima inhlonipho eniyithola maniphumile kakhulukazi phesha kwelwandle niculela oqueen ngelanga labo lokuzalwa niculela amakhosi niculela indlovukazi nicula phambi kwabantu abakhulu ama World Cup ngiyakhumbula kwi 95 World Cup nicula World in Union no PJ Powers Paul Simon I mean siyathinta nje mucabanga ninayo ngokuphelele i understanding ukuthi nisimele kangakanani njengezwe nezwekazi kahle kahle ukuthi nini nisekhaleni thina abanye niyalandela kunishiya nengqapha engakanani responsibility lokho nabantu nje seniyiphilela kodwa ukuthi yo ipressure engaka
yeah eh indawo enkulu le ngoba iqaleni thina sasinganakile ukuthi lo mculo kanti nabelungu bayawazi wonke umhlaba bayawuthanda sasicabanga ukuthi abala ekhaya bayawuthanda ngoba be understand ukuthi sithini sicula sithini kodwa wasimangalisa ukuthi wonke umhlaba bayawuthanda lo mculo esiculayo impela nabakhulu baye basho ukuthi hayi cha lo mculo wenu uyisibusiso ngoba phela lo mculo abaye basilaleleke bathi lo mculo uyaphilisa umuntu ufike egula eshowini aphume esephilile athi hayi ngiphiliswe umculo wamambazo kusho ukuthi lokho ke kona kwenza ukuthi nabantu abaningi beze bazobona iLadies Night Black Mambazo lokho isimanga kakhulu nokumela ke izwe umshengo kwempela cha wayesiqeqesha kakhulu kuloko ukuthi mawuhamba noma kuphi la ukhona awuzimele wena umeli izwe lakini umeli umndeni wakini umele konke ngoba mawenza into engalungile kuzothi wabantu basendaweni ethize benza into engalungile bese ngaloko ke nathi siqoqa singafuna ukuthi kube khona into embi ezongena egroupini ngoba manje sesohlaza izwe lakithi
Khosi FM Butam umsakazo futhi nawo ohamba phambili emsakazweni eminingi emhlabeni wonke jikelele sihamba phambili kwizwe kazi Africa uma udlalwa okhosini isaba khona in leyo nto yokuthi hayibo na ingoma yethu okhosini noma sekunalento ehamsana nokuthi vele samambazo sizodlalwa nomi kanjani ngizama ukusho ukuthi iyalahleka yini lento yokujula
yebo
yokujula kwama media houses enwathandana nani enkhule enwalalela kakhulu uma ngempela nawe usuzizwa ukuthi inayi lengoma engilidayi iyadlala ngempela lana njengoba silihlonipha nalukhozi kulenyanga
excitement nje mana isekhona kakhulu kakhulu kwazi nje mangabe kuthiwa udlalwa la ukhosini ngoba ngiyakhumbula nje uthene ukhosi kutusukela kudala ilona eladlala amambazo yilona elathatha amambazo la wabeka kuleli zinga elikona njengamanje ngiyakhumbula nje ukuthi ene ubaba uBhodloza uyena owamela kakhulu umculo wesintu ukuthi ene udlalwe so nje ngaso sonke isikhathi mangabe nje ngilalela ukhosi ngisuke ngilindela nje ukuthi nani ingoma yamambazo uma ke yakhala la fanele ngibatshele bonke ukuthi nizwile ingoma yamambazo okhosini
kusho umuntu wamambazo come on
just jabula ngaso sonke isikhathi we are always excited to hear our music on Ukhosi FM
yeah yeah mfana angize kuwena mfowethu youth month uJune sikhuluma indaba ka 1976 kodwa sineyinselele ezihlukile njengabantu abasha eningizimu Africa ngiyifaka nami ngamabomu ngisabukela ngomusha
ngithi ayahleka kusho lutho
oh young at heart Oh young at heart what message do you think as ilungu lamambazo elisalisha eliqhubeka ngale consistency owenza ngayo do you feel the pressure do you feel like kumele ube isibonelo ngisakhuluma yona lento njalo engiyibuze unzima yokuthi being part of the group does it make you manje kube ngazi ukuthi you have to live up to lento so much so that awusakwazi ukuba wena ngenkululeko noma kuyakukhulisa nawe lokho kukunikeze into yokuthi vele kumele ngibe responsible so that I'm a good example to other youngsters
yeah engakusho ukuthi iyouth ine challenge yokuthi every time when they do things they always seek encouragement
yeah,
from
yeah.
other people
yeah
So what I can say mina ukuthi abantu abasha bangabalekile ukuthi ba believe le kubona in everything they do because uma usemncane usunawo amandla okwenza noma yini so uma kukhona into uNkulunkulu ayibekile kuwena ungagive up ungalahle ithemba ngaso sonke isikhathi believe in yourself and ukubekeceleni ukusaba in everything that you do because if you fear nothing that you can do in life I think even the Bible says a lot about fear
yeah
so mina engakusho nje ukuthi everyone is capable of doing anything. As a youth, just go out there and do things that you are capable of doing.
Whilst with you, you're a young family man, and just looking at status quo, say GBV in the femicide, indlela abantu besilisa abahlukumeza ngayo negama elimbi eseligcina selininda thina sonke njengabantu besilisa, kuthini lokho kuwena? Noma uma ubuka eSouth Africa, uzibuka as a young family man, what does that leave you with? Uma usugoduka usuye ekhaya njengelunga lamambazo, again leyo pressure futhi yokuthi hey, now I'm expected to do even better, now I'm expected to respond even better in situations mhlampe nami ezingangifakela ingcindezi.
Engakusho, that is a very challenging question, because I don't regard those people as men. Abantu abahlukumeza abantu besifazane neingane, you can't call yourself a man kodwa uhlukumeza abantu besifazane, because umuntu wonke uphuma kumuntu wesifazane. So you once been a child, so akwazi ukuthi just because wena usukhulile usunamandla usubona ukuthi manje uhlukumeza. So kulabo bantu mina ngathi mhlambe iSouth Africa yonke isasele nechallenge ukuthi ihlangane ikwazi ukuyinqoba le yonto ngokubambisana, ngoba iwulwane kahle kahle. Akekho umuntu ongathi umuntu uyaphila kodwa ubuka omunye umuntu ngeso lokumhlukumeza.
Ngifuna ukuze kubabushabalala ngikhulume ngokuthi nabantu ade behlezi besemgwaqeni. South Africa, amanye amazwe, kuphi kuphi emhlabeni nenza amathozi, siyazi ukuthi
amathozi 3 months,
yeah,
6 months,
yeah, ayathexa kakhulu ukukhathala izo zonke lezo
zinto,
yeah, and then kwase kwafika
kumnandi ukudla sema hotel noma ni travela ne
nabathi mhlambe ke base kufika iCovid ngamu yonke leyo nto kwabanjani. Manje senibuyelile futhi mhlambe khona i-tour sazoyithatha maduzane, ngixoxele nje ngamathozi enu.
Lapha kumfowethu Njomani, cha, ukuba sehotela kumnandi nje uma usakucabanga, kodwa uma usofikile ehotela usuhleli wedwa endlini yakho wedwa, uba nezizungu, khumbula ekhaya, khumbula abantwana bakho, khumbula ifamily, khumbule nabangani. So it's bathi mix motion.
Sesibonga i-technology, sesikwazi ukufonelana ama video call.
Yeah. Macele, la si iCovid isilimaze kakhulu, ngoba okokuqala ubaba wayishiye nento wayifisa ukwakha iacademy i-mobile, wayifisa ukwenza iacademy indigenous music ukuthi kufunde nje umculo wesintu. So sithe sithi siqala i-mobile academy where sihambela ama group ama upcoming artists siwa mentorisha siwaxoxela ngamambazo. Kwaseqhamuka yona ke lento yeCovid ke iyasiphazamisa kakhulu, kodwa ke akunankinga ngoba siyaqala futhi manje ngoJulayi siyaqhubeka sibuyela kubona ama upcoming artists kukhona sasiba identifyile, sizohamba nabo sineto ezoqala ngo August 1st. Sizohamba thina ngoJulayi 28-27, itho yethu iqala ngoAugust 1st yase America. Then the next tour izoqala ngoSeptember, sizobe sesihamba ke nalabo esaba identifyayo imeduthu wetsani yase North yase Kimberley, and then bese kuba iGoodfellas yase Northwest. Sizobashintshanisa ngoba bakhona nabanye kuwo wonke ama province.
Sinthole kahle lingakahambi.
So uma siqeda lapho ke sinolunye futhi uhlelo nje bakade bechaza abafowethu onobaba ukuthi ubaba ube umuntu okugqugquzelayo kakhulu ukuthi uzinake, egqugquzela kakhulu ukuthi abantu bahlangane. Sinolunye futhi uhlelo esizolwenza silibiza nge BJS Marathon, Bixizwe Joseph Shabalala Marathon, esizoyenza ngoFebruary ngonyaka ozayo ngosuku baba ashiya ngale emhlabeni. Izokwenzelwa yona ke eLadysmith isuka embuzweni iziphelele phakathi edrobheni Indoor Sports Center. So konke kuhlangene alaba enkathi ngikhuluma ngabo saba identifyayo sizohamba nabo ngabane ngoSeptember siya eEurope, asizoya nabo eAmerica, sizoya nabo eEurope.
Sisalapho khuluma ngeacademy Mshengo, buhamba kanjani ubuhlobo ne the legacy? Mhlawumbe kongazi sibatshele ukuthi yini the legacy ngoba mina ngiyangithi mangibekha announce ngithi bafana nemtshotshovu kwi Soul Brothers yakhumbula ukuthi kwakukhona imtshotshovu nawe yazi ke imtshotshovu nelisi
ah ngizwa namhlanje
kanjani lapha ku the legacy nombono wakho
I the legacy ifana exactly nomfana abantwana bethu abazokulu baka Joseph Shabalala baqala ukurehesa ubaba ubethanda kakhulu ukuhlala nabantwana abancane abaculise baqala ukucula ebafundisa ubaba beyingane njalo nje mangabe singakafiki thina ufice usehlali nabo babantwana bethu baphuma la kuthina abaphumile babantwana bethu babantwana bethu bahamba si ile yonto yokuthi umntwana uma sekhulile uyayumbukele laphana ulinde ukuthi abuye mangabe nenkinga kodwa kwamanje sibabona bahamba kahle kodwa mabe nenkinga bayabuya beze kobaba babuza ukuthi eyisa hamba kahle yini abantwana bethu la
sivale ngeke sibagcine ngoba bayafunakala eAmerica bayafunakala eEurope yabona ukuthi le itinerary yokuthi siye eAmerica siye eEurope uBlack Coffee ahleze efaka kuInstagram into endala nini niyaziyo leyo by the way senike nalithola ithuba lokumnikeza icall nim congratulate nithi siyakwamukela kwisikole
sama Grammys
besilikela abakhona lelo
thuba hayi sagcina ngokubhala kulezi inkundla zokuxhumana njenganami impela ngabhala lapha kuFacebook ngathi hawo ngoba abaningi bajwayele ukuthi uBlack Coffee no Amanda Black bayingane zethu bayihlobo zethu
the black motion
so black impela bayizingane zethu ubaba nje ama artists ase South Africa ase Africa kwakuyingane zakhe bebenza ngabantu abami nathi ke kuyingane zethu sajabula kakhulu uma ngabe kukhona omunye wethu wala e South Africa okhombisa i South Africa ukuthi yinhle ngaphandle kwezinto ezimbe ezenzakalayo
ngithanda ukubongela nje ngoba kusinto encane into eniyenzile ngalezi ayikhathi namhlanje we have social media kulula nje ukungena efonini ngithola iculo kulula ukungena efonini ngibona ividiyo ethile for abantu ukuthi bacule kusama CDs for sure kwakusama cassette yini hey before ama cassette lama disk amakhulu ama record kwaqala kusama ama record azoduma umhlaba wonke nginenhlonipho enkulu It's amazing.
Nginokugcina ngxi umbuzo. Ngiyazi ukuthi uthina Thena ukwelinye lama record okucula eRio eBrazil kwi audience ngaphezulu ka 100,000. Ngicabanga ukuthi obaba mazibuka bazwazi ukuphendula umbuzo. Yipi audience enkulu enikhumbulayo esenike nacula kuyona emhlabeni wonke jikelele?
Ikuphi ngikhumbula iaudience enkulu maningona kodwa iaudience enkulu ise Hyde Park. Ya ikhondawe enkulu edle edlula leyo siningi zona indawo enkulu kodwa ngikumbula lapha nasise Hyde Park sicula khona usengukhohliwe unyaka ngaphambi kuba siyocula no Paul Simon khona lapha othi uma umile estage uthi uyabuka abantu ubuke kuphele amehlo
kube ngathi ubukulwane
ukuthi hawa abantu abanye bale abantu abale uthi uma ubheka uthola ukuthi laba bantu ngendlela abalalele ngayo nangendlela abawuthukozela ngayo umculo kuyakumangalisa manje lokho ke okufike okwafike kusimangaze kakhulu ukuthi bekade mhlambe kuvula ibhendi ethile ngidlala noma ngikhumbula kweindawo la sake savulela khona besibize econcertini ye rock music
okay
hayi hayi yabona lapho nje ngasha uvala mina ukuthi kodwa basifakele nemiculo yento ohluke kakhulu bazokwazi yela abantu laba ngesikhathi kusacelela amabhendi laba khona abantu babecula nje benanela kodwa abanye behamba ubabone bephuma bengena bephethe kodwa ngesikhathi imembazi ingena stage kwathi makuthiwa nje welcome ladies and black mambazo all the way from South Africa ngabona bonke abantu bebuya bengena ngazo zonke izintuba ngoba kusuke kuvele kuse stadium kodwa kuneyindawo ezingamakhonyanyana ngakho ke nje engingakusho uNkulunkulu simbonga kakhulu
hawu siyabonga ebona kodwa mina ngangevele ngicela izitsha zomnikelo abantu mabe balinda sibele sokumnikelo
nje amadola
makusanjalo asinike ithuba lokunikeza umsakazi ukhozi ilokotho ikakhulukazi njoba sekuzalwe lengane entsha abathi mina noneliswa asiqale kuyona ukuthi hayi sibone ukuthi ihamba ifika up ukhozi FM TV kungeyona yodwa kodwa umsakazi wonke ukhozi FM sesivalelisa
esifisela konke okuhle ngikhumbula mina kuse u radio bantu hayi radio zulu radio bantu kuningi esikufundile kakhulukazi nje thina emambazweni sasi chazwa ukukhulunywa kwesizulu awu umsakazo oyigugu into into esimangaliso sithi nje konke okuhle njengoba sokukhona ke nomntwana lo okuthiwa ke manje
Ukhozi FM TV
siyathemba ukuthi abantu bazofunda likhulu ngoba okusikhathazayo thina abantu abadala bayahluphaka ngoba siya sibone ingozi kuyo yonke into eyenzekayo sibone ingozi yokulahleka kolimi yokulahleka kwesintu yokulahleka kokuzigqaja nokuzihlonipha kwesizwe sakithi manje ke uma sokukhona impela nje yabona ukhozi iTV la umuntu ezothi elalele abe ebuka ngoba enguthanda kakhulu ukuthi manje soyakwazi ukwengena nako social media ubuke mina nje isikhathi esiningi ngilibuka khona okuyilapho abantu abasha begcile khona sithi nje isanda sedlula ikhanda thuthukani Ukhozi FM
siyabonga kakhulu yabona Nelisi kube sakhona ubabuthanda usathatha umhlala phansi uhlele ekhaya kuyothi hayi swabathotha hayi insizwa bethele kanjalo ke kuKhozi FM TV hayi siyabonga mshengu siyabonga kubo bonke laphaya kube mnandi kakhulu sihlele Lady Smith Black Babas
kakhulu siboke kakhulu sethemba ukuthi na next time sophinde sinibone lana seniphethe enyi Grammy sesothi congratulations futhi
noma kanjani
Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu nakuwena ukuthi uhlale nathi, utshele nabanye futhi ukuthi bekukhona amambazo kuKhozi FM TV. Usiyamhlongo lo.
Neliswa Cele.
Sobonana ngokuzayo.
Bye.